wenye mko na picha zangu. Mnangoja nikufe mwanze kupost rest in peace, ndio?
Wewe, acha nyongea.
Mwache huo mchezo bana. Ebu mniposti sahi and wish me long life. Na mniambie mnanipenda nikiwa hai. Hii historia, we loved you, but God loved you more.